apanda kurara patona zvotoshanda kutamona yekutenga mapiri nekubata mapiri
hanzi chisuve pakokweka brain takafonyoka hanzi takapumuka tisu takavimbika mabasiku takasendeka kufomba nemahama mangwana yavabhima mahwindo takadhima malaisi takadhima voti mausama isisu zvimaobama
Lincoln's